ixesha nyanda naphezu kwentaba baba akuzala ushabile phendula zimnike ufulathala zimnike usho inzuzo enomona nomkhala ukhuluma zababhemu ziyamkhunga ziyamkhungulusa awu hey hey ngisho lutho nginiphusha ngena nje kwenyanga sabe lutho ngoba yikhona inzuzo zamela inini ngizobuza uba ngani umfaka amabhawu ngizuthembelani Abafana Bes'Khala,
yo, ishi.
Abafana Bes'Khala,
yo, ishi.
Yeah, I'm so happy. Just like a call. Cause I see things when you say I'm not going to. I'm telling you, Abafana Bes'Khala. Since the song has been supported, I'm not going to. I'm
saying that
Jay, I think the keyboard is icon.